muntumbero yo gushira mu ngiro ibyo nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu yasavye igihe yari kugirisha inama abamenyesha makuru iyo ntumbero rero yasaba yuko ikigo kijeje gukurikirana ibimenyesha makuru ngene bikora yari yasabye yuko mu kwicarana n'ibinyamakuru ababiserukira kugira ngo barabire hamwe ingene hokwigwa inzira zose zishoboka mu ntumbero y'uko ibyo binyamakuru bisubira gukora nk'uko byamye ariko ingingo zo zofatwa zikaba ziza zikingira ineza ya benshi kuva icyo gihe rero ikigo kijeje gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ukorwa cyaciye itunganya inama ihuza abaserukira icyo kigo n'abaserukira ibinyamakuru byari byugaye byafatiwe ibihano bikugagwa kugira ngo bamenyeshwe ibigiye gukorwa mu ntumbero yo gushyira mu ngiro intumbero yatanzwe kuva icyo gihe rero ikigo turongoye cyaciye kiza kirabonana n'umwe umwe wese mu baserukira ibinyamakuru byugaye ibyo byatumye dushika ku bintu bitari bike ni ukuvuga yuko ibiganiro twagiranye n'abaserukira ikinyamakuru iwacu byatumye igisata cy'icyo kinyamakuru aho abantu bashikiriza ibyiyumviro cyari cugawe dufata ingingo yo kucugurura ubu icyo gisata kikaba gikora ukuri kwami ibyo biganiro kandi byarabandanije n'abaserukira iradiyo Bonesha FM tumaze kuvugana rero dusanga abarongoye ishyirahamwe byashyizeho iyo radiyo bafashe ingingo zikwiye zerekana ko bafite gushaka gukora neza mbere bakaba bagiye baranasaba yuko iyo radiyo yosubira ikugururwa muri izo ngingo rero harimo inama yabaye kugira ngo bashobore guhindura inzego zirongoye iyo radiyo maze muri icyo gihe hakaba harashyizweho umurongozi mushasha umushingantahe Leo Masengo akaba rero yasubiriye uwitwa Patrick Nduwimana yari arongoye iyo radiyo mu mwaka w'2015 uwo nawe akaba akurikiranwa n'ubutungane mu nyuma yaho rero turi ko turaganira n'abo bashasha barongoye iyo radiyo bariyemeje mbere barashyira n'umukono ku rwandiko amasezerano yuko bagiye gufata ingingo zo zishoboka kugira ngo iyo radiyo ntisubire gukora amakosha kandi iyo ngingo ikaba ifatiye ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiririza ikabuza ko hogira abigisha urwanko canke abo tuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko imwe twita violence ku bw'ivyo rero ikigo turongowe kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo y'ukureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora mu kurangiza rero twagomba twibutse abarongoye iyo radiyo Bonesha FM ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga amategeko agenga igihugu kugira ngo ntihagire ayandi makosha yokorwa kumbure ngo atume dusubira muri za ngorane ku vyerekeye ibinyamakuru bicugaye ikigo turongoye kikaba kibandanye kivugana n'ababiserukira kugira ngo kumbure mu minsi iza navyo bize byugururirwe murakoze